Sanibona nibabukile emakhaya uSiyanda wakamsiyalo. Welcome to Dubase Media. Namhlanje ngisaphethe yena umfana Lay Gacele, uSimindlo the poet, imbongi yakocele madoda. Namhlanje inkondlo yakhe ithi Diye Nkondlo. Ungisise kahle, ithi Diye Nkondlo njoba ngisho nje inkondlo yakhe namhlanje. But uma usuyilalela le nkondlo yakhe ikhuluma ngento eyenzeka kulensuku zangoku about albinos, zonke lezinto nje ezisihluku zokuthi umuntu abe rich. Ngenze bemfushane lento. Let's go to the video. Enjoy.
Diye Nkondlo kaNhlanhla Mhlongo. Ngibhala le nkondlo ngisemasangweni entilongo. Zintonga zejele ziyangibuza ukuthi uhleli kanjani ungenacala kulesi sihogo. Ngoba kule ndawo kuhlezi ekuchitheka igazi kanye nezinyembezi imihla namalanga. Nalo mendlalo engihleli kuwona kuthiwa bayiliqelwa kulalwa bephila kuvuke sebeyizidumbi imphefumulo sihlukene nenyama. Zithi lalo uvula amehloke ndoda ngoba sekunokwenzeka kube kanti kusasa wena olandelayo. Ngibe sengiyaphendula ngathi izintonga ezibiyela izigila mkhuba kanye nabafana nami abangenacala. Nenkohlakalo isibhokile la ngaphandle. Ngikhuluma nje kumanje izidumbu zabantu besifazane itholakala zidindilizile esigangeni yiswele abangcwabi. Igazi lama-albino seliphenduka umhlatshelo kwaba aplayela umcebo. Odade wethu babulala abantwana abancane bengakazalwa baqanjwa amagama sebeyizindundume emathuneni ngoba lo mhlaba esiphila kuwulifukamela ihlazo. Abanye bona namhlanje bayavuka ngakusasa bagqoka izivatho phezu kwenyama ebolile bayothandaza emathempileni. Ngiyazisa Nkosi, ngithi ngihlezi ngikuthandaza kodwa hhayi ngeqiniso. Dade wethu basuke emakhaya ahluphekile bethi bayozama esilungwini. Abanye bathintwa ngisho komakhala ekhukhwini kuthiwa izani nizokwenza ama-job interviews kanti bayonyukubezwa ngokocansi ukuze kuvuleke amathuba emsebenzi. Phephisa sizwe simnyama konakele kodwa kakusenani sale sowuthula nkondlo yami usungaze ushiye sekwehla izinyembezi kwabadliwa yisazela ngosimindlo lapho wethu imbo ngiyakwacele danke ngiyabonga.
Babukeli ngiyabonga ngokubukela nje basenibonile inkondlo yeShisa Bay yesibili kule Chanel yamondli imbongi yaleko cele eshayile. Siyabonga ngemessage udlulile umyalezo Smidla the poet. Thank you. Usubscribe, ulike, ungakhohlwa ukushare video. Siyabonga ngokubukela, senza okuhle.